evenings hovering, time to go. I'm stuck at door, he floats into the room. Space waiter in strange costume, glasses clink, volcanic drink. He is to us, I'm the adventurer.
Da 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 da